Hakuja babu. Aise peleke sokoni. Hamna mteja bwana, mteja yule kichefuchefu, mteja kipele.
Thank you.